yeah, come look at this.
We are fried. Siku tatu watoto wangu hata wajakula. Wameshinda tu mchele. Hakuna ugali.
Ah! Eskele bebe, sio le bebe.
Lakini leo watakula.